Yo 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 yo, ahe. Fungua milango Mungu wangu, fungua, fungua milango, fungua milango Mungu wangu, fungua, fungua milango, iliyofungwa na adui zangu. Fungua, fungua milango, iliyofungwa na watesi. Fungua, fungua milango, ahe. Walipowakamata Paulo na Sila, wakawapiga sana kwa mapigo makuu. Wakawatupa paka gerezani, Paulo na Sila wakakulilia Mungu. Fungua milango Mungu wangu, fungua milango, fungua. Yaliyokuwa magumu kwao Mungu uliyaondoa. Ulifungua milango, fungua milango na kwangu Mungu. Fungua milango na kwa yule, fungua milango kwa yatima huyu Bwana. Fungua milango kwa mjane huyu. Yaliyokuwa magumu kwao Mungu ukayaondoe, ukafungue milango. Yaliyokuwa mateso kwao Mungu ukayaondoe, ukafungue milango. Hey Baba,
we Yesu
Baba,
Baba. Mimi nakutegemea.
Nabisha hodi, haja ya moyo unifungulie. Niko mlangoni nabisha hodi Mungu, hitaji langu unifungulie. Bidii yangu katika maombi, hitaji langu unifungulie. Nibalikiwe shambani, nibalikiwe mujini, maombi yangu Mungu nifungulie. Nibalikiwe shambani, nibalikiwe mujini, maombi yangu Mungu nifungulie. Fungua milango Mungu wangu, fungua, fungua milango, fungua milango Mungu wangu, fungua.